Tshova Zenendaba. Qaba loqala kutshova imbawo. Yeza ngempangele kapa ndiphethe uvedinga nomqamazimba. Anditshotshi Needyongo. Anditshotshi Needyongo. Music machine. Qhawe on the beat. You know.
Ndixakathisiwe ngomxakatho ohlangana zezingxaki kwekhosa. Anditshotshi Needyongo. Ndiqulathisiwe ngoqulo loqengqukhodo ndiqudlisa iqonga. Anditshotshi Needyongo. Ndabathisiwe ngesintu nesidima phesha kwenciba kukuhlaba amaqaba. Anditshotshi Needyongo. Ndixakathisiwe ngomxakatho ohlangana zezingxaki kwekhosa. Anditshotshi Needyongo. Ndiqulathisiwe ngoqulo loqengqukhodo ndiqudlisa iqonga. Anditshotshi Needyongo. Ndabathisiwe ngesintu nesidima phesha kwenciba kukuhlaba amaqaba. Anditshotshi Needyongo. Anditshotshi Needyongo.
Isizukulwana sethole leduna lesilo kubantwana begazi. Into ethweswe ngomunganga besima nentlonipho okwethanga okubathakazi. Masigodukisana nafikile ikhazi lalo mzi. Ndiqenga ugodo kwimigqakho yamaduna namaxhokazi. Kutanta ubhonyongo ndiwisele umthetho kumadoda nabafazi. Anditshotshi Needyongo. Ndingumfusele wenywaki xa ithethisa umhlanga. Into engxaki qenzela zilo kwamasondo eragi phezu kweengubo zengqanga. Ndimiqaba lokuqala nkqula kusongo kubhisa iqonga. Andiloselwa nantanga wabhisha xa nkqula. Akunyezele kangude umbisazela ukwakhulo mganga. Ungandithova ndakuphathela indaba. Ungandigwedlela imbola ekade ndiqaba. Wena Anditshotshi Needyongo. Makwadini ndikhasele kunokwenquma ndikufutshane emaxhegweni. Ndingumfusele wethanda esangweni. Maqantaka ndikhwele emtshotshweni. Iphela mali zikhethe ngokwale emasini. Sihluzeke indlezana edlolweni. Sendiwagxothile amaveza andlebe embokweni. Ngolwimi lenkobo ondivulileyo ngongathi bendimazi yasemlonyeni. Sihlala zvutywe yamantokozo omlomo ukuba zigcine emgqubeni. Vumanta ndisithi ndikukuphila kwecamava esipesweni.
Ndixakathisiwe ngomxakatho ohlangana zezingxaki kwekhosa. Anditshotshi Needyongo. Ndiqulathisiwe ngoqulo loqengqukhodo ndiqudlisa iqonga. Anditshotshi Needyongo. Ndabathisiwe ngesintu nesidima phesha kwenciba kukuhlaba amaqaba. Anditshotshi Needyongo. Ndixakathisiwe ngomxakatho ohlangana zezingxaki kwekhosa. Anditshotshi Needyongo. Ndiqulathisiwe ngoqulo loqengqukhodo ndiqudlisa iqonga. Anditshotshi Needyongo. Ndabathisiwe ngesintu nesidima phesha kwenciba kukuhlaba amaqaba. Anditshotshi Needyongo. Anditshotshi Needyongo.
Ndiziphaka zishushu isigidaba. Ndizigqothile zona iintsuduba. Ndilikhwebile ityala ngosiba. Kudala bengqina ngosoba bekhuqa beqhuba begoba. Ngakathi Tshova liqaba. Ligqiba leendaba zonqulo lomhlaba. Sizithunywa kwihlwele sizithunywa lasechwele. Ngakade zibotshwa zibhityile emdidini nasembarheni. Ndithethangweni ndemohlula umfana eqhegweni. Iintlukuthama kwethini mayihambe ibhekile efondini. Zihlangene macala omabini ngumnqeni esidange endodeni. Hlabela sombhele sochanisela esibaneni. Iintombi ngegumbi masibile entlombeni. Sizi kulo mboko ngeenjonga zomlomo. Kula sikaphezi sokhaba ibhinya zokhazi. Bengcela ikhrisi bophinduma abafazi. Bantwana begazi sogcine ngomlando kaphalo. Ngenzolo loxolo ngesidima lonqulo. Bathetha abadala sazithatha nezityalo. Bangqunqa abafazi antyontyela amadoda ngekhwelo. Iimbongi zathi zathila ngentsholo. Nothova bekhona bothuka abadala bombona. Abaleka amagwala khohla ukuzibamba okwenjengenamsila. Kwispaza ndazidula ngosiba ndabhala ngomboko ndaqula. Bakhala bathula balila nosula. Ngokwethu uqorani ndilikhwebile ityala. Isithetho kaphalo siyabuya. Tshova namaqhala, vumanta ndisithi ndikuphila kwecamaka esixhoseni. Anditshotshi Needyongo. Tshova now.
Ndixakathisiwe ngomxakatho ohlangana zezingxaki kwekhosa. Anditshotshi Needyongo. Ndiqulathisiwe ngoqulo loqengqukhodo ndiqudlisa iqonga. Anditshotshi Needyongo. Ndabathisiwe ngesintu nesidima phesha kwenciba kukuhlaba amaqaba. Anditshotshi Needyongo. Ndixakathisiwe ngomxakatho ohlangana zezingxaki kwekhosa. Anditshotshi Needyongo. Ndiqulathisiwe ngoqulo loqengqukhodo ndiqudlisa iqonga. Anditshotshi Needyongo. Ndabathisiwe ngesintu nesidima phesha kwenciba kukuhlaba amaqaba. Anditshotshi Needyongo. Anditshotshi Needyongo.